instrumental from HC Music.
Pedza mabhola iko zvino tava pama Jojo tank saka nhasi uno musi wa 11 Jojo tank redu ne stand ne masola zvamira pano pamba pamai vakira reifu inaka saka ndopa tava pa